Nyawenzambe amonaki Batoba bunga kinjela Atindaki mosa koli na ye Unakola kisabiso Nzambe ya solo Yahweh Yahweh Nzambe amonaki Batoba bunga kinjela Atindaki Musa koli na ye Pomina kola kisabiso Nzambe ya solo Yahweh
Jalikoloba, eutina Yahweh.
paso.
Abonnez-vous, diamant tout TV. Abonnez-vous.